Ari kusvima ka. Famba famba. Awe munhu akatombarai kwazva.
Akatotsika pasi kamo.
Amishonga yake.
Akatotsika pasi.
Hey.
Shit, Tabana, I would die.